twebwe nta bwoba dufise ngo bihano none burya ni ngombwa yuko dutegereza gufashwa haraho vyanditse yuko ishyirahamwe rya buraya ritegerezwa gufasha Burundi je nari kuvuga ari bihano iyo abafise imigozi bagacabaza bakabaho Burundi niho twaba dufatiwe ibihano cyane bakabuterura bakabujana mu gasho niho baba dufatiye ibihano mugo umuntu yari yapanze uzogemurira umubindi w'ugwagwa agacavanga ndabihefye mbere sinza gukunzani umugiriki sugushaka kwiwe ntiyizaye ugushaka kwiwe agenda ugushaka kwiwe rero abarundi nagenda babwire nti turi ho yadufashwe nababwiye ko dufise umutahe ukwiye abarundi tuve hasi murako twe tuzofasha ibindi bihugu abarundi jewe ndabizi neza tuve hasi twebwe tuzofasha ibindi bihugu kandi navuye hasi icyo gituma nahagurukiye ubutunzi bw'igihugu tubanze ubutunzi bw'igihugu bwose tubwegeranye hanyuma tubukoreshe mu bugwaneza dufate ujya mutahe dufise ubutare n'agataka tubanze tubuhingure natwe dushore hanze nimo muzobona twebwe dufise itunga riturengeye gushikaho tujya gufasha ibindi bihugu kuko none umunsi cyose nemera ko turabo turabantu bidoga gusa ntabwo ro dufise turabantu bidoga ivyo byo kwidoga rero navyo mumenye ko ni mweza akarongo umuntu ni yabatunze ntamenya ko atunze none ndababwire abantu babiraza ko bariko dahuguza nawe genda mukabare mwumve ahari myidogo myinshi se mukabare haja y'umworo uzawumva ari kwanywa henekene ngo ubu bukene turiko ngo tuzovamwo gute ari kwanywa henekene mukabare murazogera mwumvirize myidogo ibera mukabare imyidogo ibera mu marigara ntibariko barakora ikintu na kimwe mugabe ariko baridoga ko bakenye none mwari muze ko tuzotunga gute twicaye umwe wese nagira icakoze turabe muranumviriza abo bakorera igihugu bita abakozi ba leta hageze yuko bapasura bose bararira kubera iki n'abantu bamenyereye kurya batimbuye je murazoza murabe jewe mfungura ibyo nkori wanje jewe ndose akaruhuko niruka mu mirima kubera ko ibintu biriko bigenda neza kuko mvuga nti ntegerezwa gutunganya neza kugira abana banje nzendo nk'icyo ndabaraga ntegerezwa kumva yuko jewe ninaheza ikiringo cyanje nca nitahira nkaja mu byanje generalize itunga turigenda na muntu ki uwo mutima rero ugufashwa mubanze mukuremwo mu mutima muvuge muti natwe dutegereza gufasha ibindi bihugu dutangure dukore murabe yuko bidaca bigenda neza zozo cyari bigenda neza niwe rwa muragira ibibazo bijanye n'iki mwavuze cha madevize bujya mwe muri icara mumenye amadevize yapfa kubera iki muhora mubona mugiye ku isoko ajya bimwe mwita isoko yirabura ngo ukajana ibihumbi ujanye muri yoni ngo ngiye kuvunja ngo ndondera amadevize muzi yuko ibanye inkuru y'igihugu afata amarundi akaja kurangura amadevize hanze ntibikunda amadevize n'igihugu yere kiyizanira niyo abakenye twigingere tuyazana ehe ntuze kunanigwa no gushorisha hajya hakuje buvira zeka tuborerako none ha amadevize genda mushora hanze kugira uronke amadevize ushora hanze hanyuka yarangura none rero mpamagarira abarundi twese dukore tugira umusesekara duce tushora hanze murabe yuko tutaronka amadevize azabonetse ivyo tuja kugura duhiga amadevize kuko tutabihingura aha mu Burundi dufise ubutare bw'icuma bwishi cyane bwishi dufise ubutare bwa buri mwari miniyomo uburi mwofe dufise vanadium ivyo byose ivyuma kubikura hanze twa tukwe kubihingurira ngaha mugabo tuguba tuvuga ngo tuzobikura hanze murafise amadevize ndabwirere umutahe dufise tukoreshe twese dutunge ukaza wumva rero ndumva ngo ni ibintu byaciye bizimba eh kubera iki mu kuvuga nti tugwize umwimbo iyo twatugwize umwimbo tuba dushora dushoye duca tuvuga aya amadevize ugasanga igitoki gice kigura umuti igitoki gice kigura isima murambaza abantu nti niko turaboro isahani y'indya igugwa ngahe muri restaurant y'iwacu mwamenya ari amadorari angahe isahani y'ibyo kurya mugaragwa ibyo kurya twebwe bigugwa amahera idorari rimwe ry'amarundi idorari rimwe ry'abanyamerika iyo sahani igugwa amadorari 50 ugiye muri amerika cyangwa ugiye muri ibyo bindi bihugu none wumva ari ndatunze nuko tutaramenya ingere duhiga amadevize rero muravye ingene ibintu bizimvye nivyo birumvikana yuko tutaba twagujije umwimbo hanyuma najya ndabwire muganda najya n'ikimenyetso cy'ubutunzi mwidogera ko buseko isima yazimvye genda muzunguruka uburundi bwose buri mu mashanti bose ariko barubaka hari umuntu wibaka ari umukene abana baraye ubusa hari umuntu agurinze agura amabati abana baraye ubusa nibi n'ikimenyetso cy'iterambere ubu rero dutakwe isima ngaha dufise ibyo gukora isima byinshi cyane turakwiye nk'amahingurira n'isima natwe dushora isima hanze kuko ndabwije ukuri nka mu kibitoki uravye ibihari byo hingura isima naho twamara imyaka 50 nitwa turabimara kayanza ngozi irutana hose hari ibintu bivamwo isima muganda dushahugira amahinguriro tuyakore duce dutera imbere ibintu byose bizoca bizimbuka murazoraba mbe igitoro nagiye no bavuga ngo kirakenye uburundi bwagumye buzana igitoro ahubwo kirute cyo twazana mu mezi heze mugabo namwe mufise ibinywa igitoro vyinshi cyane abantu barateye imbere ruguru bagenda n'amakinga uno munsi bagenda n'amamoto ntabwo ishaka kugenda n'ikinga nari moto ntinywe igitoro ruguru abantu bijukiye burimwe bagaca bagurisha bakoresha amamoteri yo kuvomera ubu utagira amatara cyaguri moteri yo kwatsa amatara ibyo byose bisaba igitoro iyi miduga gaha binjiza nimwishi cyane ibyo byose n'ikimenyetso mwashaka cy'ubutunzi n'ikimenyetso cy'ubutunzi byumvikana neza yuko rero amadevize nitwa yarondera twebwe nyine bizogenda neza murazi kawa ikigugwa uyishikanye ku isoko umuhwi murazi ikigugwa uyishikanye ku isoko dushore tuwe amadevize hanyuma duhingure dushore ibintu hanze ibindi nabyo urumva duca dukoresha ibyo twikoreye
nyene icyubahiro tukiri ku cyo cy'amafaranga mvamakungu yabajije ikijyanye n'amazu y'ubudandarizo bwayo amafaranga mvamakungu
amasoko y'ubudandarizo none mbe badandaza ibyo batagira je nabajije ntihagire uwunyere ku murundi w'umudandaza w'amahera jewe w'ukuri umudandaza w'amahera nyereka harangurira anyereke n'inge nashora ndababwira igituma ubu mubona umenga arakenye barayiba mu ibanki nkuru y'igihugu aho umuringoti bayibira ngo twarawuzibiye nta mucuruzi w'amahera ntibabaza bahende y'amavamakungu nayo batwiba hajya muri banki nkuru y'igihugu nicyo gituma ubu turiko twiga rero ingene bahora barangura hanze turaba muri obere tubashyire ku murongo hanyuma tuzoca dufata ubu bayaronke ku giciro gitoyi kuko ni ya yandi bahora batwiba nta emwe murazondondera umwe niyandangira ati jewe mpanja kurangura amadevize nkayazana ndakuye hanze nkayiba nkayacuruza anyereka iyi nahora yarangwa nuva nta mudandaza w'amahera dufise mu Burundi ni kinyoma reka rero utwo dukeyi dufise muri banki nkuru y'igihugu ubu turiko twiga ingene two dukoresha ku buryo abantu bazoyaronka batazimbwe kumwe baho kuko abo bandi n'abakomisiyoneri ibi by'imanza abahanuzi banje baca babikurikirana kandi nababwiye n'abandi baba bafise imanza zitakigira iyungururizo bose bandike amakete ndabibemereye tuzozicara ko twarumvikanye ko mu rwego rukuru rw'ubucamanza tugomba kuzogira umwiherero twicare neza turangire tugorora ubutungane rero ntihagire umuntu agira ikibazo kuri ivyo nibandike amakete tuzokwicara neza tuyige yose atagisigaye inyuma nuwo muntu w'iyo parcele yo ku masaha mujya mu mama ariko none nk'ubu abantu bayimunyaze ntibabona ko yarakwiye ahubwo kuronka ifashanyo y'iparcele none bamwake n'utwo yari yifitiye ari ibintu bibabaje ubwo nicyo gituma ngo ndababwira abantu tugira ubuntu indongozi zigira ubuntu none ngaha twavuga yuko indongozi zaho mu Kanyosha ntizovuma zivuga ziti banyagihugu ngo duteratanye turonke aho ujya mutama akazaba mugabo n'utwo yari yifitiye batumunyage ibi rero nibyo tugiye kuza turagwanya mugabo icyo nokwizeza abarundi ni uko bose botekana mu mitima mwese mureme ntihagire umuntu azosubira kwihebura mureme uburundi butegereza guhinduka kibe igihugu cy'abantu b'ubuntu ubutazokwemera kuba umuntu nawe tuzamwita igikoko nta kundi mugabo tugire ubuntu twese hamwe tubonanamwo abantu tugire urukundo nibaza yuko umwanya uza uri wamaze guturega ariko nagira mperaheze nkenguruka ngenguruka yuko abarundi bariko barahinduka abarundi bari ku kivi ibintu bimeze neza naho ntaburaga ya no kukuvuga byerekana ko turiko turahinduka kera ni twabivuga haje umuntu kuronka aho yidogera naco nyene niterambere nuko haragahaze urumva ruca twabazwa nako gahaze kubera twabonya keza none rero nagira nshimira abarundi bose hari ikintu ntokubagira kuvuga kubona abarundi bari impunzi bari hinduye ako karanga muntu bakaca bitwa abarundi bakorera hanze murumva kico kintu ko gikomeye baca bitwa diaspora kare bitwa impunzi ico cyonyene kirekara ko barundi bahindutse nuvuga igihugu cyo batanguye kugikunda narabonye igihe nagenda muri America ngene banyakiranye gishika nkabona yuko abari impunzi babaye abarundi biranezera cyane narabonye ya nama duheruka gukoresha y'incabwenge abari hanze ukumva ko nabo bafise umutima yuko nabo bagira icyo baterere ku iterambere ry'u Burundi bijya byose ni kimenyetso cy'uko u Burundi bujya buhinduke nkaba rero ndabaremesheje muginama mwe nizerega ntizihera nama ndiko ndazigira mu ntara murazi ko ngiye mu ntara mpamagara nabandi bene gihugu bakaza kumviriza ivyo mbwira indongozi kugira ngo uzokore bitajanye baca bavuga goya suko kandi tuzokurega bagira ico batinya indongozi zo ziragira ico zitinya abita ibihangange nabo tugira ubumwe gusa murabe uko bidaca bihera nta kindi tugira ubumwe n'urukundo none rero murakoze cyane mperaje nsubira kubipfuriza umwaka mwiza mwese uzotubera umwaka w'imigisha umwaka w'urukundo umwaka w'ubuntu ni umwaka twitiriye umwaka w'uburimyi kugira ngo umwaka uzutume twimbura vyinshi tubonye umusese karadushora y'amafaranga mpuza mvamakungu turondera dutangure kuyabona muze mugira umwaka mwiza rero kandi mwandaye munezerwa mu kanyamuneza ka Noel kayamuneza ka Noel nako karatugirira neza hanyuma rero tubandanye turi imbere y'Imana kuko Imana niyo twamaze kwimika mu Burundi turayigira umukuru wacu ahajewe jewe mfata inzira nzandarondera na jewe mu nyonga y'Imana kugira ngo mbone ingingo ntegerezwa kurongoreramwo abarundi kugira igihugu kibe igihugu cy'abana b'Imana abana b'abantu murakoze cyane Imana ibahezagire biramara maje umuntu kufata frode agacavuga ngo mutampaye amahera rero no kuburanaga ngo bagiye kuburana ico kintu cyo ndagikarako mbwira ingene igihugu gufata frode uciye usaba amahera wewe utanga amaraso igihugu ukomeye witangira amaraso none ko igihugu giha yakazimvye kuri wewe nyene amaraso yawe mbwira ingene rero wase gufata frode nturimwo rero nagira ndababwire ni rya bari itegeko wasinye ni wasinyura ndarisinyuye kabisa sasha kufitemera yuko umurundi kugira aho habohembwa ni benshi cyane abohembwa ni benshi cyane duhere igihugu kigenda uko nyene ngo ko mutazompa frode ndayiretse igende hanyuma hacabura amahera yo kugura imiti hacabura amahera yo kugura intebe habura amahera yo kubaka amashuri yo kubaka amabarabara ucumva ngo uranezerewe cyane sawa tuzoya bari hamuga namwe muce muri haviza ndababwiye umuntu azi yuko arondera amahera hariho wanyandikiye asaba miliyoni 123 nca ndamubwira nti izo ziguze intebe zingahe z'abanyeshuri ntayo uzopfurose igihe cyenzo umukuru nzobanda umukuru w'igihugu kandi wonzo usanga yahaye amahera umuntu ngo yafashe frode azo yari hanawe ntivyumvikana mpamagara y'abarundi boss kugwanya icitwa frode kugwanya ubwicanyi ku umurundi wese nimwamura bacangero nta kibazo tuzoba haviza muze murari haviza kuko murabacangero niyaba rero mwe mudashobora kurerekera inzego z'umutekano murerekere obere murerekere ikinone mubereye hiki garuka rero mukunda igihugu cyanyu mwumve yuko mushobora kucigura n'amaraso yanyu mukayatanga amaraso niyo yambere azimvye none nk'umuntu yiba igihugu n'utwe cyari cifitiye iyo ushobora guterera igihugu amaraso yiwe ko ari byo nama ndiko ndavuga abarondera amahera rero mutama nagira ndakubwire tahazira yoye nayo uzoronka tuzoyagura intebe z'abanyeshuri